Yazi uyazi bawukazi
yeah,
lento lena ndityayo apha ndikhumbuza ngexesha ndisandophumelela kwento zam zomculo mani wasibe ndikhe ndahlala nale ntwana bale ntwana mani udrake udrake udrake
enyanisile le ntwana ongeyaxesha ndibuxoli
udrake utupak sisikolo sinye besifunda kunye jonga yidesika katupak ngapha noba 1-2 udlula idesi katupak bele mntana umarayakheli uyekeni behamba nenobeyonce orihana angudrake pha ekoneni hlala sobakutsho sobabini ebhedle
ndakubeto ndibona udrake ndimncoma ngantwena odrake masiba befunda phambili mnam na ndizofunda mva noochris brown neentwana omaliyenye so eentwana ke mntakwetu
yabona ke ndicaphukele into eyi-1 ngalengu Snoop Dogg yona ibithule neklasini qha into ebeyithanda kuphithizela but ithule
andibisaziwa ngentsango
yathaya too much ezi zimbini zona le ibiculisentwana oliliweni le ntwana ubani ubatman ubatman ebeyi-getaker phaa kwesi sikolo bendifunda kuso
ndakhumbula beyakhumbula la pitsa yakho esetoriti ebhete la nto lanti edongi
idongi ipiko uyakhumbula ndisithi kuwe iza ndihleli nabantwana oonantsika balo mntana wakawakawaka mani ushakira wayika wena
namela kaloko ngala weekend ndithathiwa ngule ntwana Justin Bieber Justin Bieber endicaphukeza kukhole ngoma ikubhileyo
upetshezapha endigorja
le ntwana endibakwazi apha kule ngoma ndiyayazi mosndenzanga phaendle
okay
ethi le ntwana ifumane iwidi yayo ecalifornia
yaxoka mani ujustin
usiqondo uyandityala uno-5 rand la ntwana
kodwa uti-i cut my wid from california kodwa utyala wena ino-5 rand uyageza ujustinazi
ndakwela qha ke ndikuxelela ndabuze kuthanda ungaculi ngamo
ithi jong ndifuna lo mntana ubeyonce ebusuku uba ndicelaubhakayo mandizuze apha I miss you ndimphoxe njani ngathi ujayzi uzawudinte unamanyala beyonce awutshatanga
kanti ujayzi angakudangela abantu
ujayzi kwathi ukufa la ntwana ucima udoktr drek utheni ehlukene naye
uyayazi uba kutheni le ntwana lelele utupak eswelekile nje utupak wayefuna utyela ubeyonce wayefuna utyela ujayzini
nam
ndiyawakudengela abantu
ode mnathe mntakwetu
abona mntakwetu iyabulalisa into ityinto intombazana mntakwena
ingathi kwandifowuni khanakhandekefowuni mntakwena